Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to mabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomtshwala phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza show. Tell try parati bafethe yomzansi, like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas, it's a baby licking mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone, I'm with two other protection walk behind the camera, and it's baby licking Zakala mtanami. You know the story, we are on the show, baba wami. Guys, make sure that you take this opportunity and you go straight to vote. Go cast your vote, bafethu. This is the busiest month. CMTV, King Ginger, sisonke bafethu. Votela inhlangano oyithandayo. Be happy, be free. Sisonke bafethu siyanithanda. Until the next leadership, until the next bright future for South Africa, we love you and we care about you, guys. Sisokola sonke at the end of the day, and we wanna be good at the end of the day. We love you so much, South Africans. Do the right thing on that date. Cast your vote and let's go to the couples.
Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into nase kings but umtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.
Andile ngomunye umfana nje mistake.
Ha sinbona njayam khamba kahle grand bafethu shosho shuthi mina fethu igama lami ngu Ginger yabo
manje
ya angithi ngisachaza shuthi igama lami ngu King Ginger mina yabo so I'm a vlogger. Ya ngisengibuya ngisho phesheya kade ngise Nelspruit nje ngaya naselokhuzane naseSwazini ya nje ngiya vlog so ngabe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini saqa nje unibuza few questions mse ngiyaniyeka mfethu just a vlog ebhuti wami makuthi awuna nkinga sister niyathandana no my brother
yeah siyathandana
oh okay ngicela nje unibuza few questions mse ngiyaniyeka so ngifisa ukwazi kuwe sisi wami what is it that you love about umuntu wakho
manje mana bafo walokhu ubuza imibuzo.
Awungithi ngibuza no 2.
Emake kwenzakalani vele?
Eh ngibuza. Okay, shuthe ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini.
Amancane ongishutha.
Ima, ushutha mina kashuthi wena.
Manje ngoba ibhekise ngapha
efethu. Eh ibheke kumina. Efethu.
Asivele sina mayibheke.
Eh ibheke kimi.
Haw.
Eh sisemasilwi ngicela ungilalele. So ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini. For ilokhuzana ivlog yami.
Yeah, siyathandana baba.
Oh okay, futhi ngifisa ukwazi kwena my brother. What is it that you love about umuntu wakho?
Ah umuntu wami ngemncane mfethu ngiphethe kahle nje uyilento engiyifunayo mfethu
sho wena ubani igama kazi
mina usiyabonga baba
siyabonga kukuphi ekhaya khakha emakhaya mfethu
ekhaya lami mfethu sesikhothi eqhumfaneni
oh hayi busa ngesikhothi hayi ngiyaphakamisa eqhumfaneni bafethu wembesi stand up siswami wena kukuphi ekhaya khakha
ngiswede ben emlazi
emlazi emlazi ke with section
Ngasi. Yeah.
All right, pick up kasi bafethu. Mangisedubani ake bafethu niyazi emlazi. AA section mntanami. Bapha abantu spoiler. Bapha abantu ka AA it's biblical mntanami. Ha, ngikakhohlwa eChicago. Uyakwazi yazazi lezi ndawo?
Yeah, ngiyazazi.
Hawu mama.
So bafethu walokho ukukhuluma nomuntu wami. Sithini?
Ah, vele umjita. Indlela bafethu ihlele lamba ngayo. So but when is from? What is it that you love about umuntu wakho?
Ngithanda impatho nje isikhathi sami nje uthanda nginika lona ngispoil
senesikhathi singakanani ngispoil
it's been 3 years yeah
hi power to that so ngifisa ukwazi from you wena sisi wami ukuthi in a scale of 100 umthemba kangakanani umuntu wakho
ha ngiyamthemba 100% ngiyamthemba
like wena uthemba kangakanani in a scale of 100
ngiyathemba lami 100% yeah
Ukho nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe?
Hayi akekho.
Uthandana naye kuphela?
Akekho mfethu, mina kuphela.
Sure. My brother, wena in a scale of 100 umthemba kangakanani umuntu wakho?
ngaze abaleka ama percent bafu umuntu wami ngiyamncanywa mfethu.
Wena
ngimncanya ngayo.
In a scale of 100 to Themba kangakanani wena?
Mina ngikakhulu bafu 100%.
100%.
Yeah.
Showcase. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka umuntu wakho?
Naye.
Akekho.
Hayi wayekhona but ngafike ngamtshela umuntu wami ukuthi ke ngihlukene naye.
Hayi ayikho mfethu inkingi ngibonga bafethu isikhathi senu. Ngiyabonga futhi ukuthi nikwazi ukuthi siyenze ningisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyenze nami i-vlog yami. But before ngihambe ngisacela nje ukuthi umuntu wakhe akhe mfethu umtshele ukuthi uyamthanda and then mfethu mase ngiyayivala ke i-vlog. Sho mfethu ngiyabonga. Yeah.
You will never know. Maybe it's the last hug.
Mfethu, before nje nihlale, ithi ngivale, ngiyabonga, ngiyabonga nje yami. Thank you my brother. So kunento engiyenzayo la sisi wami nawe mbuti wami. Kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena sisi wami uzonika ifoni yakho umuntu wakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi wena uflethe nabobani on WhatsApp, Facebook and Instagram makuthi nalezo zinto uyayidlala. Angithi wena sitera awunankinga ngoba wena awufebi.
Hayi, why yanga phela manje wayinyukela?
Manje wangabaza mama, why ufuna ngifona?
Ngingabazi, ngingabazi ukuthi
manje walwa.
Okay, fine.
Awunankinga?
Anginankinga.
Elifoni.
Hayi, ngicasta ngayo. Why?
Eh, soqala ngayo but now ilethe. Aw sister, noma ufuna mangaki let's phone.
I1.
Okay. Okay, ndawuthem. Yini ngathuthukile nje mzala?
No, ngithukile, ngixaka umama phezu la akafuni.
Awuthi ngime ngapha
phone yakho
indaba. No, na uyabaza. Uyabaza.
Angibazi. Musu sikhatha.
Ngivile ngathi uqhamukapi lo musu
sikhatha.
Ngiyabazi.
Musu sikhatha. Aw. Eh, soqala ngephone yakho my brother. Akunankinga ngithi.
Hayi, siqaleni ngeyakho mama ifoni, hayi yami.
Hawu, hayi, asikona ngeyakhe.
Ha. Kanti indaba.
Hayi, asikona ngeyakhe.
Iphi yakhe?
Ya, yami yolena.
Vula bethu. Azithi yini? Danko. Elibambe.
Okay.
Uyakwazi WhatsApp ukuphi shona kuwo? Umela. Okay, mase ngithi type uzo type la. Makuvela igama igama lakho la ungitshele, makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ne.
Okay.
Alright. Alright guys, my name is King Ginger Cream Dela Cream. We are on WhatsApp right now and we are about to type the chandis. Type la puta love you. Abakushele ini na out yami.
Ah, bayangishela fethu kodwa ngibavume mina fethu.
Abavume.
Ah, manje nawe uzu happy fethu ngokuthi ifone yami manje.
Hayi mabawina.
Check take your time sizwami. Mawuthi akuveli lutho futhi ungitshele siqhubele phambili bethu.
Nakho lutho.
Type uthi sex. Unokuyicela sex kuwena sometimes akusendela WhatsApp mse ufuna ukuginqa.
Yeah, hawo.
Umela vele.
Imina nje futhi khona nje.
Phuma lapho faka i-emoji yebrinjo.
Hayi ke fethu kuningi. Ibafu musuku ngibamba.
Alex nami usukusondela. Hawo. Faka i-emoji yebrinjo lo. Emoji yepentshisi. I-emoji yalamandla impophoma fake nokhiye
manje na mfethu uyafala lezi zinto ezikhulunywa yilo muntu
kanti indaba nithuka ngoba awunazo lezo zinto
awusebenzisi ngithe ngakhuluma la kumuntu wami lezo
manje indaba ke mfethu ube grumpy faka lapho uthi come outside
lezi zinto athi fake lapho shot khona abafakelayo
cha hayi how ay bo how
Hayi ngeke ngibuyisele ifoni yami ufaka lo ma propro band lapha efonini yami manje ubaze lapho wena
uyawudlala uFacebook
angikudlali
No
what call out
Uzizwa kanjani ukubona ukuthi umuntu wakho akanalutho
nawe Ujabule
Ujabule
Yeah
bamba uthamba wala kangaka ke wena ungenalutho
Awukuthi manje uyangixaka ufaka izinto ongazazi uzaze lapho lezi zinto akukhuluma ngazo lo muntu
Na uzoyifaka usuzozazi bamba Buka wena uxhuma kanjani njalo mase kuyifoni kamamaza.
Yeah, ngifuna ukubona phela nami. Hathi bethe iphethe nami yami.
Na WhatsApp. Mala usearch. Mase ngithi type uzo type la makuvela igama lakho la ungitshele, makuvela igama labanye abayafana lana manje manje magabati la ungitshele. All right guys, my name is King Ginger Cream Dela Cream Twana nje yase King Idlovu bafethu. We are on WhatsApp right now and we are about to start the trend tap la puta love you. Bakushele. Sister uqhazela manje
kushisa
kanje ithini? Ithini?
Anginalutho.
Bani manje umsotsha mami?
Umsotsha.
Eh?
Eh? Ngisamkhumbula leya exam leya iyona.
Yini? Yini phone saqhubeka neqhuqhudana. Ngoba lo I love you fresh.
Hayi bo.
Sini nje mama yayizolo nje lana.
Yeah, bani nomsotsha.
Ngaphela bengibuza impilo. Hawu.
Impilo le exam.
I love you. I love you impilo.
Phela sixabananga.
Oh.
Ngixabananga.
Yeah.
Kodwa sesandani.
Pho wayehla love you
kwena ucela efonini yami mfethu bafo ungasokho ngibaba
eh nami usilokhu sondela phela
ucela efonini yami
angifikanga lo
manje kuba umsoja lana
umsoja ngithi uyasho ukuthi ex yakhe
kanjani
abakuyi bakhuluma
ngithatha lapho ngathi ukuthi mina ngine ex angezi kodwa ngifikanga efonini yami why wena ufice yakho lana
hape basixabananga phela nayo
Thapha lapho uthi sex udelete lapho sibona ukuthi umsoja vela yini futhi. Sex, sex baba sheshisa. Three alphabets lapho. S E X. Sex.
Yini lena phezu?
Awena mfethu waphapha.
Ngayi awu. Nakhoke.
Yini le phezu?
Yini le?
Hayi.
Umsoja bamba.
Yini lena phezu?
Balo. Wena awuthemba sasoqhubeka ngithande nalo njengoba ubona ukuthi uphinda
adlo umsoja. Ngibuze lo mbuzo engiyemthanda. Hayi bu, ngesihlukaniso.
Okay ke sister, ecliniki wena ke nomsoja benisebenzisa ikondom.
Nafesi manje ngibuza ngathi
hayibo hayibo kusondela kimi.
Manje nabuza umuntu ama ngathi manje uyazi unolwazi.
Usazoqhubeka nonthandana na njengoba umbono uthi
uwa umsoja. Uba wena.
Umbuzo, umbuzo it's a question.
Ufuna nomsoja manje ufone nakho.
Wena usazoqhubeka.
Kwabe iphutha. Once off.
Uthalani mfethu. Ha iphuthalani ngifike amadoda bafuma usukungiphusha kaphlungu.
Bafuthalani
ngifike amadoda efoni nakho wasathandana nawe.
Once off.
Once off yani? Uyitholile once off kumini?
Ehlisa umoya, ehlisa umoya, ngoze kudistebheke ingane crash, ehlisa umoya.
Hawu umuntu,
my brother.
Ebafuna umuntu lokhu ngishutha lapho phela. Uyezwa yini?
Kodwa wena uyaphapha, uyaphapha.
Musa ungibambe, hawu. Musa ungibambe.
Uyaphapha wena, ubuyaphi la? Ubuyaphi? Uwe, ungumkhathi, ubuyaphi la? Uyaphapha.
Wena ungenwe yini manje?
Phezu.
Ha. Wena ungenwe yini?
Wena akho phezu ungasathandana nayo. Efonini futhi ngithengele yona phezu.
Kade sahlukani, into yakudala lena.
Mfethu usazoqhubeka nonthanda nalo njengoba umbono uthi ukufebela nomsoja and icondom ngathi abayisebenzisanga.
Na mfethu ukhuluma indaba zamakondom.
Ngithi ngikubuzile wangaphezulu.
Yena bona lapha. How?
Wena mfethu why ungenzi slim?
Shothi uyislim.
Khuluma phela why ungenzi slim mfethu? Why ungakhulumi?
Look. Look.
Why ungakhulumi?
Aw relax wena. Ngitheni ku? Ngitheni ku?
Mfethu ngikubuzile anda
bafethu.
Bawugqoka ibhande ngishaye mfana, bawugqoka ibhande. Eh?
Fethu why yaphonga manje kanjani
manje? Wena yaphapha, uwe. Nangu sikhathaza,
hayi kusa kanjani mfethu ugaga fonini? Ufunani ma ex? Ufunani ma ex yakho mfethu?
Manje
awuthethi kimi.
Okay, uzwe uyamxolela yini?
Ah, ngimxoleli lo muntu lona mfethu. Kusi phone yami.
Ha baby wani.
Babyini? Ubheba bani manje? Ubheba mina.
Eba.
Yona jamani, futhi uthethi phone yami lapha.
Hayi bo.
Uthethi phone yami kulo muntu mfethu ngihambi ngiyacela.
Hayi,
wena ngizithele ifoni nami ngihamba.
Awuthule wena.
Uwe.
Uba uJamani wena.
Bafo. Uba uthi wena ufike la wazo sixabanisa.
Ubani uJamani?
Angithi wena ufike la wazo sixabanisa.
Ngisho ukuthi ngu King Ginger ku.
Hayi, ngikwazi nanokwazi bafo mina uthi ubani. Futhi bafo kutshele ukuthi ungalokho ngishutha lapha.
Ubani uJamani wena?
Bafo, ngicela ungisize phezu uthathe ifoni nami kulo muntu. Ngicela ungibuyisele ifoni nami.
Hey.
Ngicela ungibuyisele ifoni yami.
Yathi ifoni.
Hayi bo.
Ifoni ngithe
yami yathi wena. Yena wena uhlangana lapho wena.
Oh,
bafo. Alimambe lo muntu ke. Okay,
bafo. Ifoni yakhe le, ifoni yakhe.
Santhe ifoni yami
ngoba. Awona ukuthi yakhe yakhe yakhe.
Yakhe.
Hayi ngiyangishiya. Hayi, ngizokwenzani mfethu wenzenjani?
Uzoyilungisa.
Uzolungisa le.
Inoni.
Once off.
Ne ex yakhe once off. Mina ngishiyele mfethu ngumuNkulunkulu.
Asambe. Ikho le ntakho.
Ifoni yami.
Eh eh hayi le. Uzoyithatha ngesikhatsi sakho. Hawu.
Manje yanjia.
Mfethu musuloko ngivitorize.
Mfethu na musulokulwa ne camera yami ngizothi kuthini? Ukonkoza phela.
Ngizenjani?
Ngiqhubuza.
Na uJamani wakho hamba na uJamani
wakho.
Umazi kanjani?
Ufuna
ukuxabanisa
uJamani. Ufuna ukushaya wena, ufuna ukushaya uthi ngibiza ngoJamani wena. Ufuna ukushaya. Sesam
ukubheba mina, bheba na uJamani wakho lapho nomsoja wakho. Unyeke phansi mina.
Sesam ungalokho ungilandela ngihambi nawe.
Wena nje uyabheda.
Hawu. Hayi. Ungaphinde futhi uze nalapha ekhaya lokhu uzongimela la uthi umele osiphari bekubizi bengibizi.
Hawu. Ngisala ngiyakuthanda.
Hayi, uthandana noJamani wakho lo, nanga uJamani wakho. Nazi igora zakhe lezi.
Hawu. Oza la wena ngichoke ngogesi. Oza la.
Yabona into yenzile.
Ngikuthekela ifoni mfethu uyangishitshela. Lezi yakho futhi.
Asambi nawe. Hawu.
Angifuni wena, ufuni indoda yami.
Hayi, hamba nawo lapho. Angithi bafike ufike lapho uhleli nawe. Angithi uyabazi.
Ngizokuthulelela ungakhuluma. Hey wena,
hey.
Yini wena? Bane power engaka.
Ngeke nawe mfethu, ngiyeke. Ngihlalela mnandi mfethu lapha na ngiyajikelela uzongixabanisa nomuntu wami mfethu.
Mina. Awuthi amahamba okungcono mfethu. Ngiyahlalela nje ukubamba nje komisende kancane.
Mina mfethu.
Kona yena ufuna ukukhuluma.
Akukho, ngiyekele futhi. Wena hamba nalabantu bakho lapha.
Wena umsojo
ngilandela, mina ngisafonela futhi.
Wena umsojo
ngicela ukuthi ungibukane, ungibukane.
Awuhambe wena.
Ungibukane. Wena mthetho uyafika la ngihle nomuntu wami uzongixabana.
Wena hlukana nami. Wena hlukana nami wena. Mufuna lelo sende lelo ukuthi liqhubeke lisebenze. Hlukana nami ngoba ngizolomisa. Ngizolomisa.
Kanjani?
Ngizolomisa wena pathetho.
Ngizolomisa
wena pathetho. Asambi nawe. Asambi nje nawe. Asambi nawe uyanginyanyisa. Uzovela ngicasule kakhulu hard. Ho. King change your cream de la cream. Walk eh? Jump. Take me home.
It's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathu mtimandi umabuyo ubambolunyu hlase ubodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.
Andile ngomunye umfana nje mistake.